bavyumvise rero Happy Liver na Sandy hari umurembagije ati burya abantu bari muri couple mumbabare akabazingira ndakabaze kugira tutanga umuco kubera barabonye amafoto yanyu kenshi muri kumwe Happy Liver ahari Sandy ni habari Sandy aba ni Happy Liver bari ati abantu bashaka kuba like karaoke quelque chose
twaremewe gukundana no gukunda umva bishitse babishitse tu
eh bishitse babishitse tu ararivuze neza cyane nk'umuntu w'umugabo Bishitse babishitse tu
umuntu w'umugabo
Nibiki Sandy kundawe
Ikiganiro cy'uno munsi ni cya lancement officiel Isaac
lancement officiel Ndabara mukije jeritwa Isaac Classic Ebane hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha ariko byanjye bishasha bigira bitangira kuza biracha kuri yo television ariko cyari hasi by the way racha bisaba abone bake ndasabye rero yuko tuginda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri television Furaha TV 257 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yiwanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri Furaha TV cye ni Isaac Classic neme n'umutima wanje wose kira Furaha TV 257 indwi andi guko nyene kuri YouTube Furaha TV fura ndi mugiswa ruko nyene Furaha TV 257 indwi Furaha TV 257 hama uce wiyandikisha logo cyibona ngaho wiyandikisha hajya bo entre temps urasha urakura bona ibiganiro by'abajeune na romujeune yitwa Karim n'abandi bako batishigano vyiza vyiza hajya a kumwanya kumwanya ebana ni kuri kuracerwa sana rero nago ndasubiyemo munyuma gukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hariko kwa gishasha cha Isaac Classic gire gusa gicaga kuri Furaha TV cewe neme gushikira wewe rero na unkunda jewe tujye gushikira Furaha TV na Isaac TV shikira Furaha TV twese dutere imbere kunzi ba Isaac TV hamba mugagira merci beaucoup ni kwa kuninyene nibwa buryo nyene nibwa buhinga nyene ni ya systeme nyene yo kubana natubazana ibiganiro bitandukanye exclusive standukanye uno munsi ndi hagati Liver hamwe na Sandy Umoja
ndu imana
Sandy Umoja birakunda kumucanga kubera ya televiziyo yawe so nice kabisa mwabonye rero subwa mbere Sandy tuvuganye nawe ariko nubwa mbere umushinga nahengera mvugane nawe byose rafisi bakumbere ni kubera tutaba tutubonana ndaze
nta kibazo tujye kubonana
reka ndakuramutse ni sawa
yego turaho
Félicitations Liver akazi kawe karitembereza konyine big up sana
ndashimira imana yego
ndabaza kubona kubera iki kunda kwikonsentrate cyane mu bakinyi ba gospel mu barinzi ba gospel atara abandi like secular n'abandi
jewe ntabwo ndi kuri kote imwe kuko twahawe impano zitandukanye kugira ngo ndushe kuzikoresha aho zikenewe muri gospel muri filme no mu miziki isanzwe bibaye ngombwa turabashigikira kuko byose nakazi je nkora akazi yego
Sandy Umoja Félicitations Sandy Duimana félicitations ku gikorwa cyiza wagize
yego murakoze cyane
uno munsi urukura lansa uno munsi urukura uragisha bamenyesha makuru babwira nashatse kubivamwo niyo album yawe
yego ni lancement ya album yanjye nashatse kubivamwo
jewe Sandy Umoja subwambe tuvuganye nawe twaravuganye ku gacindege twaravuga agiye gufasha abantu hari ya heza ibikorwa birabana ushaka no mwanya nturaheza cyangwa hari izindi procedures zikozwe
bo sindaheza kubera ko umunsi wa nyuma wo kulansa album ni le 31 z'uku kwezi ku 10 dimanche nibaza kwaho ibikorwa bizoba bisa nibigabanutse ivyo ni vyavamo
isinema rero majya mu make album yawe irimo indirimbo zingana
zitandatu cyangwa indwi
abatumire biteka nagenda babona ngaho bose risiri mwaravuganye neza ko bazo kwitaba neza
ego ntabwo nobwira umuntu ntamubajije musanzwe bari babizi bishitse ntaje zoba hari impamvu mugabo twarakonfirmiye ko bashobora kuhashika ariko bishitse ntaje urumva umuntu afatirwa na byinshi twotahura
kamikazi
ari mu Burundi yari hatashe mugabo yaragarutse ari ngaha
Okay, bisikwa na wazo bahari, sabasa zo bahari kwa mungu hagia Abel na wazo bahari, bishop, dubobu wazo bahari Awa invite hagia ni Alve, ni?
Alve, hali venshi mga bohari hawa tara konfirma Bishi tse nabo nyene nivashi kenu uko, tubifatu konyene
Bizo wira?
bizobera mu Ngagara quartier 10 avenue Nyabisindu numero 3 salle polyvalente irimo hajya mu Ngagara muri quartier 10 dimanche le 30.
OK, happy liver twaramusanze ariko ara filma indirimbo za Sandi niwe wagize uruhara muri zindirimbo ziwe zose.
Ego studio yanje ni yateguye video nama audio twarafashanije ivyumviro bimeze neza cyane.
Iva ko bambira yuko uri mu ba producteurs basigaye bazivye koma video nama cinema true.
Bon sinavuga ngo ndazimvye ahubwo ibikorwa n'ivyo byizimbisha kuko umuziki nta numwe atazi ko usaba amafaranga video kugira ibe nziza irakonsoma isaba uburyo ivyo barabizi tu n'ivyo bindi to abantu badashaka gutahura n'ushaka gukora video ishonje ikiboneka yego.
Okay sawa hari umuntu ntari ko ndabona ngaha like wari wagiye gushikira hirya ejo Lavine, Fanny Lavine. Kwereka tari ngaha kandi tuguma tumumenga muri hafi na hafi.
Fanny Lavine arimo trois fois urazibona ngaha. Bo si bose twashize ngaha kuko ni gito. Kini gito ariko aba filme twabashiza. Trois fois films ni Fanny Lavine. Nuyizi none trois fois.
Kame mko biri kose abantu bakine kubona nyina amafoto yabo ngaha kugira babone Fanny wacu ni azobarinde.
Kuri kivari akigashika hari. Byose bisaba uburyo ni byashoboka.
Contra yawe na Happy Liver imeze gute?
Contra
yawe mukorana gute?
Ni turasinya contra mu bisanzwe. Ariko mugabo nibaze ibikorwa ni byatera imbere ninabona ko akora neza.
Ni wabona unavyo urabona
mbo ni akinkorera album agora akorera abandi arakorera asanzwe akorera abandi mugabo jewe byiwanje sindabibona neza nkabona Happy River akora neza je nzo tuzosinya contra ariko pour l'instant c'est là
buta sigurira jamu
cyamucanze gato cyamucanze ikirundi kiragoye ngo ninabona akora neza kuko yaje kundondera ariko
abona neza kuko akora neza
yego mu bisanzwe nibaza ko biriko biragenda neza indirimbo ya mbere yasohoye twashaka gukora itwa yawe yego album bazoyibona bimeze neza cyane twakoze byinshi ibyatumye natwizera birimwo nubwo ariko avuga ngo ikirundi kiragoye entre temps turatumiriye abantu kuza kudushigikira ni ku ni dimanche itariki 31 hirya y'ejo hageze bazoze barabivyo bikogwa ariko avuga ngo ninabona akora neza barigeze kumubaza ngo abikora neza canke akora neza yavuze ko abikora neza yego
sawa bwa byumvise rero Happy Liver na Rasandi barafitaniye amasezerano bafite ngine bariko barakora bobo but ahanyene hari umuntu ambajije ati burya abantu bari muri couple mumbabare akabaza ngina ndakabaza kugira dutange umuco kubera barabonye amafoto yanyu kenshi muri kumwe Happy Liver ahari Sandi ni habari Sandi aba ni wa Happy Liver bari ati abantu bashobora kuba like hari quelque chose Sandi dore wa ibi ni umuco nu
oya
kuje ndibuka ari ndumwe kuri single
yego turi ku kazi turi ku kazi yego
ibyo sivyo
oya ntabwo ari ibyo
nivyo banabye
ibisigaye byose amajambo y'abantu canke iki kubona ifoto biba ari ibintu bisanzwe iyo uri muri industry ukora ibikorwa ni ngombwa ayo majambo yemere uyakire nubwo byo bavyo canke n'ibibe byo twaremewe gukundana no gukunda umva bishitse tu
bishitse babishitse tu ararivuze neza cyane nk'umuntu w'umugabo bishitse babishitse tu
umuntu w'umugabo
nibiki sandiko dawe
ikiganiro cy'uno munsi ni cya lancement officiel Isaac
lancement officiel umva rero bakuze Isaac TV ku munsi wa mungu ni hirya ejo si kera vraiment mbere kwinjira n'amahera
oya ni ku buntu
kwa gusa
kaze nawe kari
tutangura saa cyenda
umunsi w'imana
urumva kwa mungu mba wavuye ku misa wafunguye wahaze umeze neza wisize refresh waruhutse ebana wagemye saa sita saa cyenda pa ibisi mu Ngagara ni bari taxi ni bari moto ni bari bajaji n'ubwo moto ni zikariya bajaji mbaka mu Ngagara ndani ndumbwi
Shitse ugacha wirira shore rero.
Asha ikanze kabisa.
Album CD tuzegurisha ngaha. Nibeze kugisha ku masere cyangwa tuzeta kuri YouTube.
Kuri oya nzota dimanche na ama flash. Oh. Eh ariko kuri YouTube naho nzoshirako. Ushaka kugura ariko ntabwo ari obligatoire ukozwe ko kabona flash kushaka kuyigura kuva ku 10,000 gushika kuri 10 million. Urashaka ko supporting ikoga cy'Imana ariko si obligatoire. Ariko abatazoshora no kuyigura kuri YouTube zobazihari muga dushigikire igihwa cy'Imana.
None amafaranga akoresheje yose muri album vraiment uri sikozo.
Ntabwo dukora tuvuga tugomba tugarukane ni kugira ubutumwa bugereko tuvuga ati bishaka bigaruke nibishoboka je simbona ko bikunda yego monda gerageza kusaba ama sponsor nyene kugira igikorwa cy'Imana gitera
imbere bara sponsorije
muri lancement ego mbona ba sponsorije ndabashimi oya nakabanga sishaka bavuga mugababa nibabyumva bazokwiyumva
okay I believe akaja mugaga sunikarugi
Agasoni Karugi jeno nosaba abantu bose yuko boza kumushigikira ariko bumva ubutumwa n'ibigano tuko turakora kugira ngo kameme bazumve ibiri muri za album nashatse kubivamwo urumva ko agerageza guhisha ivyo bintu yashatse kuvamwo rero ushaka kuvyumva wese arahawe ikaze mu ngagara quartier 10 avenue Nyabisindu numero 3 umanukana kwa commune ugeza ikaburimbiri hera ucubaza asha avenue Nyabisindu cuyibona ni hafi yaho nyene nta kuzimira
okay agasuni karugi nawe sandi
ego je na shaka shimire Isaac TV
kwa hafi we kubagishika nu
nico gituma ntanguriye kuri wewe hama nabagukurikirana bose mpora ntemberera ndatemberera yo ni kuri ibintu bimeze neza ego hama imana ibaho umugisha muze muri benshi mudushigikira
aho sha murakoze cyane Jeren to as a classic gira subscribe like na share chuma jokes behind the camera Nereko rakora ibikoringa gira masanamu agenda cyane
Isaac TV